Molema hluba inibingelele nginamukele igama lami ngingudawudu waphungula aka King la ngabe makusuku lakho lokuqala la mntana esikha ukwenza ukulungela ukucindezela like button na subscribe button ungakhohlwa ke kungilandela lapha enkundleni yokuxhumana yezwa nge-Instagram @king_ la ngabe bafowethu basashaqikile abahlali bakwamakhutha ngemuva kokubulawa ngesihluku kaAnele Bhengu othandana ke nobobulilo obufanayo kube ukuthi ke udlwenguliwe wasikwisisi wakhishwa amathumbu wabe ke esenqunyiswa okwembuzo. Unkosazane Anele uthole ke ebulewe ngesonto ekuseni. UNonto Bhengu ngumamncane ka ufuveze ukuthi wathathwa umngani wakhe eyovakasha kwabeke ukumgcina kwakhe. Isigameko lesi senzeke laphana ke kuthangi ke ebusuku owatholwa ke ngesonto ekuseni ebulewe. Kuthiwa ke nguyena umngani wakhe ofikile ezobabikela ukuthi ke uthole ke lapha ebulewe kanti futhi ke elahliwe. Umngani wamlanda akabaya naye kubo ngokusho kukamngani wakhe uAnele waphuma ke eya etoilet elingaphandle wangabe ke esabuya. Unkosazane Bhengu uqhubeka waveze ukuthi ke ubulewe kabuhlungu wadlengulwa wakhishwa amathumbu wanqunywa ke lapha ke nentamo. Umamncane uveze ukuthi ke bebengamazi uAnele nezitha futhi ukuthandana kwakhe nabanye besifazane bengakazi kwaba ke inkinga emphakathini kwazise ube yingane ethandwa ke iyona wonke umuntu. UColonel Thembeka Mbhele okuyena kokhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthena ke kuvulwa icala ngokubulawa kwakhe ke lo wesifazane. Uthena ke lapha ngoJune mhla ka 13 ngo7 ekuseni kubizwe kamaphoyisa endaweni yesigameko athola ke wesifazane ebulewe ube namanxeba amaningi okugwazwa. Imbangela yokubulawa kwakhe ke laphana ke kayaziwa. Lezi ke izindaba ezibuhlungu kakhulu. Ngizothanda nje ukuthi dudwe emndenini kanti-ke sengathi umoya wakhe uAnele ungalala ngokuthula. Mina ngizofisa ukwazi kuwena ukuthi ngabe lithini uvo lwakho kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela like button ne-subscribe button ongilandela-ke enkundleni yokuxhumana u-Instagram @king_langabe. From you usomdakadaka ngithi ba sengihembe.